engakushishibantwini ukuthi ukwazi kwamukela isimo sokuso ngaleso sikhathi nangokubekezela ukwazi ukuthi ukwamukela isimo sokuso ngaleso sikhathi ngayibeka kanjalo.
Ngijabule kakhulu, ngizizwa kusuku lwami olukhulu kakhulu lokugcotshwa njengenkosi kamasikandi.
Right, mfowethu, kade sikubona lapha kwaMzimkhulu Park, sikubona uyenza lento. Kukwenza ukuthi ufile kanjani ukubona ukuthi abantu baseSouth Africa bakuthanda kangaka, abantu ababalandeli bomculo wasekhaya bakuthanda kangaka, kwenza ukuthi uzifile kanjani?
Loko kungenza ngijabule kakhulu. Ngoba isifike la ngangikade ngifisa khona ukuthi izifike la isikhona namhlanje.
Right, mhlawumbe yini nje ongayisho ebantwini ebese becinga ukukhohlwa ngamaphupho abo noma abanye bese bebona ukuthi hey sesingagive up manje ngoba kade sizama le ndlela.
Engingakusho nje ebantwini ukuthi ukwazi kwamukela isimo sokuso ngaleso sikhathi nangokubekezela ukwazi ukuthi ukwamukela isimo sokuso ngaleso sikhathi ngayibeka kanjalo.
Right, please mfowethu uqhubekeka phambili nje ungathanda ukuthi abantu baseningizimo bakusaphothe kanjani?
Njengingakusho ukuthi ngingacela abantu beqhubeke bengeseke njengoba benza nje.
Right, ake siyabonga kakhulu ilona leli please inkosi kamasikhandi. Thina ke siyi-True Moon TV sisazoqhubeka sikuphathele okuningi okhona la endaweni yase People's Park kwimpucuzeko masikhandi festival. Hlala kanjalo ungasuki.
Ababithi please.